Ingongoma esizawujongana nayo ithi ukuze sibe banye. That we may be one. Ukungena nzulu kulomongo usematheni siza kuthabatha iBhayibhile zethu. Sityhile kwincwadi kaYohane igospile. Isahluko seshumi elinesixhenxe indima yamashumi amabini uyakuma kwindima yamashumi amabini ananye. Kodwa apho siza kutshila khona siza kutshila kwindima yamashumi amabini ananye. I will first read it from New King James Version. John the Gospel, chapter 17, verse 20 to 21. It reads as follow. I do not pray for these alone, but also for those who will believe in me through their word, that they all may be one, as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me. Kwinguqulelo yesiXhosa ihambisa yenje nje, andiceleli ke aba bodwa. Ndicelela nabo baya kukholwa kum ngelizwi labo ukuze bonke babe banye njengokuba wena bawo ukum mna ndikuwe ukuze nabo babe banye kuthi ukuze ihlabathi likholwe ukuba wena wandithuma. In the book written by Ellen G. White entitled Testimonies for the Church, Volume 6, page 300, we find these words. Our greatest need is unity. Perfect oneness in God's work. Eyona ntswelo inkulu esijongene nayo bubunye. Ubunye obugqibeleleyo emsebenzini kaThixo. Sijongene nelizwe elitshabalalayo. Libonakala ngathi yinqanawa ezikayo. Uthomnye umbhali kethetha, the world is on the verge of stupendous crisis. Perhaps the great in history. Perhaps the last in history. Ilizwe lijongene kunye nentlekele enkulu epangamanwele. Ikhangeleka ngathi inkulu okanye yokugqibela ezimbalini zehlabathi. God has appointed the church as his agency in this crisis to bring the blessed hope and unfold God's plan of redemption. UThixo kule ndibandiba ewe kulo mzabalazo ungaka kwezi ntshukumo zingaka kwabo buyalu yalu kwilizwe elizaliswe impixano. UThixo uthembe ipandla lakhe njengesiqhobo azawusisebenzisa, asisebenzisayo, asisebenzisileyo ukuzisa ithemba elinoyolo, ukutyhila icebo likaThixo losindiso. Cebo likaThixo ewe ngeli lizwe sikulo lizakuma ngona phakade zonke izinto ziyafika zigqithe ezifikile ezinye ziyaguqulwa ezinye ziyanyamalala kodwa elikathi kwicebo liyakuma ngona phakade God's plan will stand forever wadika Isaya chapter 40 verse 8 ithi buyama utyani iyabuna intyatyambo kelona ilizwi lothiko wethu liyakuma ngona phakade uthiko akagungqi kwicebo lakhe ngeli lizwe siphila kulo ewe icebo likathiko lilo eliyawuphumelela kangangoba icebo likathiko liza kuphumelela ewe cwadika Isaya isichazela ngendoda ewe ethenjwe lizulu uYesu ngokwakhe ethi kayithetha ngaye kwincwadi kaIsaya chapter 53 verse 10 ithi kayithetha ithi intando kaThixo ukuze iphumelele ngesandla sakhe God's plan shall prosper in his hands smani gugula lihleli ngomnyaka ka AD 31 ewe kugumbi eliphezulu eJerusalem in the upper chamber in the dwelling in Jerusalem at night kwakungolesine ezintsukwini inguYesu nekaqobana labafundi bakhe bekwigumbi eliphezulu kugwadlwa iqhinga lokufunulwa kwecebo likaThixo kuhlangenwe apho uYesu epophelele zokugqibela kuba ewe elicela yayililo elalithenjiwe yayililo elalithenjwe lizundikholelwe kanti sithi kuwe zazikhona izinxibamkhaka ochwene nanochwephesha ewe izidwesha nezidwangube famous and popular figures were there but uThixo wayethembe eligqiza liza ujonga jongana kunye nehlabathi elitshabalalayo bambalwa le team kaYesu ewe babembalwa they were about 12 ewe ukuhlangana kwabo kwigumbi eliphezulu although uthe ugqitywa umcimbi wegugula lezulu babe sebelishumi elinye elinanye ewe ngelixesha bagugulayo kugwadlwa icebo lokokuba njengoba benyama nje ewe bebuthathaka ngabazukulwana baka-Adam abanamandla amandla endalo akanawukwazi ukuyifunqula le nto ewe into abalulekileyo kukuba baphulaphule ewe kule champion yamaphakade kule njinga ingenantanga kulo uphethe iprogram uYesu ngokwakhe bahleli apha kweli gumbi liphezulu ewe kucwangciswa indlela abazawufunqula ngayo umsebenzi uYesu ubaqhobisa okokugqibela wena wakha wayibona ewe i-coach ibhungo okokugqibela kunye neqela layo phambi kokuba ewe incothuka ibhola center wena wakhe wayibona imbethi manqindi ewe zizawuhlangana zinukiselane ngamakhwapha eringini ewe abacebisi behlele ezikoneni bebasebezele okokugqibela kwakunjalo apha phambi koba uYesu abheke eCalvarathi shwaka umzuzwana kubo ebaqhobisela nexesha zawube enyuke ngalo emva ewe kovuko kwincwadi kaYohane ewe Johane igospile apho kule ncwadi yegospile sikala phaya kuchapter 13 but apho sijonge khona sijonge kwisahluko seshumi elinesixhenxe kodwa ndingathi ngenza amabalengwe kwanamagqabantshintshi ngojohn chapter John chapter 13 verse 14 uyesu uzoba icebo lokuba ewe mababe njani na apha ezimilweni kuzotywa istrategy esisetyenziswa ezulwini xa umntu enyukela kumaqonga angasentla uyesu apha uhlamba inyawo zabafundi bakhe athi akube zihlambile inyawo zabafundi bakhe kuverse 14 athi uyesu ewe kubo mna ndiyinkosi ewe ndingumdali ndingukumkani ndingumphathi kodwa ndizihlambile inyawo zenu enzani njalo nani kule nkonzo ewe yokuhlambana inyawo uyesu wayazoba into ethi kubukumkani ewe abaza kubuvakalisa abafundise ngabo ewe bubukumkani ukuthi xa kunyukwa kubo kuyehliwa ewe irhatshi alikwazi usebenza kuba lo bazawujongana naye wenyuka ewe entliziyweni yakhe kwenyuka irhatshi xa kujongana nerhatshi kuyehliwa ezulwini yiyo loo nto bafundiswa ukuzithoba mani ukuthi incwadi yabasefilip chapter 2 verse 5 to 11 yipani nale ngcinga kuni wayenayo kuye uKristu akathi kulingana oku kwakhe noyise kulikhoba usuke wazithoba wathatha ubume bomkhonzi ethe ngemo efunyenwe njengomntu wazithoba waba ngolulamileyo wada wesa ekufeni ukufake kwaseCalvary uthi ka singena kuchapter 14 ku 14 verse 1 yonke lento ewe silandele ezi chapters iqoqwa kwigumbi eliphezulu ewe ku John chapter 14 verse 1 uthi inhliziyo yenu mayingakhathazeki kholwani kuThixo nikholwe nakum endlwini kabawo zinitsi indawo zokuhlala ba bekungenjalo ngenda ngixelelayo ndiyemka ndiyakunilungiselela indawo ukuba ke ndimkile ndakulungiselela indawo ndiyakubuya ndize ndinamkelele kum ngokwam ukuze apho ndikhona mna nibe khona na into yesibini ekufuneka beyijongile abantu abaza kufunqula umsebenzi kaThixo uthi uYesu ewe kholwani kuThixo nikholwe nakum believe also in me kwali lizwe sirhanywe izinto ezirhazula inhliziyo yayikhona into eyayibakhathaza ezinhliziyweni zabo kwigumbi eliphezulu engafaniyo nezinto ezisikhazula inhliziyo but into yokuqala uThixo akafuni sikhathazeke okwesibini uYesu uliyeza kwiintliziyo ezirhazulwa zinto ezininzi uthi uYesu kumelana nemeko yokurhazuka kwentliziyo believe in him kholwani kum akugqiba uYesu ukuthi kholwani kum unezizathu zinitsha izinto ezinamandla azibonakalisileyo kubo ngoku mingento enye phambi kwabo uthi kholwani kum zihlobo zam ezithandekayo ewe esona sitshixo ewe akuphela amandla endalo kuphela ubuchule ntloko kukuba sikholwe uYesu. When we speak of believing in him, we are not speaking of guesswork. We are speaking of reality. Sithetha ngokukholwa literally kuYesu yakuma into phambi kwakho kungathi tha amandla ayo kuthi tha amandla kaYesu akwaziyo ukuyoyisa kuba awunawukholwa entweni eza kukunqandela kanti yoyiswa uYesu kule gospel yonke ewe kaYohane uzotywe kungekho nto enokuma phambi kwakhe uthi uYesu ewe nikholwe nakum akugqiba uYesu ancamathelise isiganeko endicinga uba sonke sijonge kuso ewe sonke sifunzele kuso kwisiganeko zobuthiko phela kwesiganeko ngoku esijongene naso kangangoba indalo yonke iyalunywa kwiUnited States Capitol erufin kwakukho umbhalo owawusithi mnye umthetho mnye uthixo sikwasinye nesiganeko sobuthixo indalo yonke ifunzele kuso. UYesu ukhumbuza abafundi bakhe into yokokuba ewe mabakholwe kuye, into ayithethileyo iqinisekile, into athi uzawuyenza iqinisekile. Xa singena kuJohn chapter 15 verse 4 simva apho uYesu esithi ngoku ningekum aninakwenza nto. Apha kuzotywa phandle into yokuba icebo likaThixo alifunqulwa ngamandla endalo, alifunqulwa ngezakhono. Icebo likaThixo silifunqulwa ngamandla aphuma kuThixo. Only if we abide in him, only if we abide in him, only if we put trust in him, only if we regard him as the only source of power. Ewephela komthombo wamandla ethu. Loo nto siyifunda kwincwadi kaJohn chapter 15 verse 4. Apha iBhayibhile isithi kayithetha, ithi mna ndingumdila wenyaniso, umlimo wawo ngubawo. Kuverse 4 siyiva iBhayibhile yam ewe inaba isithi ewe hlalani kum ndihlale kuni. Xa singena kuchapter 16 verse 33 siva ngoku ewe itshawe lamaphakade lidanduluka lisithi ehlabathini niyakuba nembandezelo yommelelane kuba mna ndiloyisile ihlabathi. Zisuka uYesu ujongene kunye nemijikelo eqatha phambi kwakhe, ilapha iGetsemane ewe, zilapha inkundla ewe zoPilato, kwakhona nantsi iCalvary imlindile, ingcwabe limklinwa ewe likaJoseph waseArimathiya nalo limlindile. Kodwa elitshawe linendili lithi kalithetha lithi ehlabathini niza kuba nembandezelo kodwa yomelelani kuba mna ndiloyisile ihlabathi. Into emenza uYesu abe sembindini wokusindiswa kwethu kukuba le nto yoyisa abantu uThixo uyayisa, le nto yoyisa ewe ubuchule nobugcisa uYesu uyaye yithi nqumama umzuzwana ucinge ngento ekoyisayo, vuma ikoyisile kodwa uYesu uyayeyisa. Siphila kwilizwe elambethwe zingxaki ezingangoboya bezinja kodwa ndikholelwe okokuba uYesu uyazeyisa. Nale ngxaki sijongene nayo yesifo esigajazayo esinganqandeki esityhobozana njani na, uthi uYesu yomelelani mna ndiloyisile ihlabathi. Xa singena ewe kuchapter 17 apha ithole lifele khona ewe apha kuchapter 17 siphaya kulaa ndima yamashumi amabini neyamashumi amabini ananye apha iBhayibhile yam endiyifundayo ithi andiceleli ababodwa ndicelela nabo ewe baza kukholwa. Yawugqiba iBhayibhile ihambise ithi njengokuba wena bawo ewe ukum nam ndikuwe ukuze nabo babe banye kuthi ukuze ihlabathi likholwe ukuba wena ewe wandithuma. Esi sahluko ngumthandazo lo kaYesu, lo mthandazo ewe kwimithandazo eyakhe yarekhodwa eBhayibhileni ngomnye wemithandazo ewe emide. Ndibavile abantu bethandaza emonzweni kunjawu nje kabethandaza enkonzweni uqonda uba ewe uguqa amadolo abeshushu ucimele uvuba amehlo la ewe ayanhlaluzela umthandazo umde kodwa lo mithandazo yonke awukumthandazo umde njengomthandazo owathandazwa nguYesu kwigumbi eliphezulu ewe ukusukela kuverse 1 ukuya kuma kuverse 26 lo mthandazo uYesu waye uthandaza yayingumthandazo ewe ethandazela abafundi bakhe lo mthandazo wawuthila wakunikwa umzekelo apha kubafundi bakhe into aza kuyenza xa eyokungena ngapha kwemidiyadeya yasezulwini it is an intercessory prayer umthandazo wentethelelo ewe ethandazela abafundi bakhe kuyise kutyilwa apha ewe umsebenzi omkhulu aza kuwenza ukuze ithemba ewe lokumelwa kwinkundla zasezulwini lingabi nakusithela kubafundi bakhe kwigumbi eliphezulu noba bajongene nobuphini ubunzima ngeli xesha le record yalo mthandazo yayibekwa kwakulungiselelwa nathi ukuze sazi ukuba nokuba sisethafeni noba sikwatshatsha nokuba siphoqwe ngabo sibathandayo sishiyiwe bayafelisha kodwa sinombingeleli ezulwini ithi kayithetha ewe ngale office kaYesu incwadi kaTimothe wokuqala chapter 2 verse 5 ithi mnye uThixo ukwamnye ewe nomlamli phakathi koThixo nabantu umntu ewe uYesu ke Bible yam endigqiba kunifundela yona imzoba uYesu emi njengethemba kubafundi bakhe elithemba ngoba busuku ephakathi kwabo ezawuba lithemba kubo xa ezawuntywila kumathunzi amnyama osiza thubeleze kumaseba amnyama seGetsemane awuphumele rhazulwa ngekatsi still ulithemba ewe enyuka indaba yeCalvary sele phathiswe umnqamlezo ngumdaka omnyama ongevasepha ophume eAfrika eGiren enyuke awufa phakathi kwezahange ezibini athi xa wavala amehlo abe esinyise hange sele buye naso esigibisele ngaphakathi kwinqwelo ewe ezazophuthuma abantwana bakathixo emgibisele lomfana elistini yabantu ewe abaza kusindiswa kuba uYesu noko ewe waba sesimeni somntu kodwa wayelithemba ewe kubantu bakhe wayelithemba ulithemba nanamhlanje sihlobo zame zithandekayo sifikelele kwixesha apho ithemba liwile apho izinto ebesizithembile zisiphoqile kodwa ilizwi likaThixo limzoba umnyama kaThixo njengomthetheleli wethu yelo nto cwadi yamaHebhere xa ithetha ngomsebenzi kaYesu kwigumbi elingapha kwemidiyadiya yasezulwini ewe ithi xa ithetha incwadi yamaHebhere chapter 6 verse 19 ithi themba ke esinalo ngokweankile yomphefumlo liqinile likwanqabile ligqitha liye ngaphaya kwesikhuselo apho akhoyo umanduleli wethu uYesu awangena khona ngokohlobo ewe lukaMelkizedeki ukunyathela kwakhe uYesu kwezankundla usisiqinisekiso sokuba bonke abamlandelayo bazayo kunyathela kwinkundla zasezulwini nokubisono sesivale okwenkungu Christ is our guarantee uYesu usisiqinisekiso sokuba ngenye imini sakuba sebukumkanini ewe kulandawo uYesu wangena kuye kugqibeleni nathi sizayokufika kuyo yelonto izawuthi iBhayibhile xa ithetha ithi our forerunner ewe umanduleli wethu uYesu. Kodwa ewe awana mcimbi endithanda okokuba siqwalasele wona ewe ngumcimbi okuverse 21 umcimbi ewe othi ukuze ewe babe banye kuba mna bawo ewe ukum nam ndikuwe ukuze bona babe banye apha kuthi number 1 sibona ewe ubunye kwindlela kuphilwa ngayo ezulwini yaye umcimbi wasezulwini asizukuqala ewe kasisezulwini siza kuqala apha icebo losindiso ewe lisifundisa lisiqoqosha sipekwa kumgangatho siyazanywa siyalungiswa okokuba masithi siselapha siphile ngokomgangatho wasezulwini. Number 1 ezulwi kulawula ubunye. There is no note of discord ewe ayikho ewe imbono ebholela ecaleni zonke zihamba kunye ewe ngolungelelwano. Yolantu Yesu esithi kethetha esithi kuba mna ewe nobawo sibanye nabo mababe banye kuthi kuyacaca kokuba iunity le ubunye obu asinto ekwindalo yethu. Number 2 ewe indalo yesono the sinful nature is in tug of war with the unity. Loo nto ithi kasithetha ngeunity ngobunye basezulwini apha kugquba ke ngoku imfazwe kuba isono sidaliya ntlukwane. Isono ewe siyamohlula umntu noThixo sibangela uba abantu bakrokrelane. As a result akho mntu uthembe omnye umntu kuba siphila kwinkungu yesono kangangoba kugajaza apha emithanjeni yethu igazi ewe eline poison yesono. Yiyo loo nto singathembananga kangangoba indoda ayimthembanga umkayo no ewe nomfazi akayithembanga indoda nabantwana ababathembanga abazali nabazali ababathembanga abantwana umqeshi akabathembanga abaqeshwa nabaqeshwa abamthembanga umqeshi. Ipatience azizithembanga inesi nenesi azizithembanga ipatience ewe konke nje akuthenjwananga kwilizwe esiphila kulo. Ophetheyo akabathembanga aba abakhokelayo naba abakhokelwayo abamthembanga ukhokeleyo. Yiyo loo nto kuhle nje kukho amagqugula uyawubangaya nasezinkonzweni uthi ufumanisa okokuba amalungu ebandla amthembanga umfundisi ewe nomfundisi akawathembanga ncam amalungu ebandla. Yonke le nto yenziwa kukuba siphila ewe kwindalo ejojwe ewe yonakaliswa sisono. Mandibe phandle ndithi le nto ibe kuthi singekoni asikhethanga sikhethelwe kangangoba kuyo sityalwa yimfuza. Yimfuza le zincindi zemfuza ezi zisizamisayo zisishukumisayo. Loo nto siyayifumana kwincwadi yamakorinto okuqala chapter 15 verse 22 ithi ngoAdam bafa bonke kodwa ngoKristu amen baya kudliswa ubomi bonke. Ngamanye amazwi apha sijongene kunye noAdam ababini le ngxaki ewe sesikuyo already kuba singabazukulwana baka Adam. Andiyazi aba banengcabango yokuba at a certain stage ka ukhula kufuneka uqale ukuqala esonweni phambi uqale kusuphi, because apha ngokwengxelo yeBhayibheli imeko ithi sesikuyo already, kangangoba ukuze uqonde uba sesikuyo akakho umuntu ofundiswa uthuka. Asikwisikolo sokufundisa umuntu ubukrwada, asikho isikolo sokufundisa abantu ukumosha. Umuntu uvele nje zisuka angene kule nto kuba sele kwemakabonga uThixo, kuba ewe owesibini umuntu uAdam ube ngumphefumlo odlisa ubomi. Cebo losindiswa lijonge okokuba sikhawulwe kumnombo kaAdam owasosulelayo ukuze siqhotyashelwe kumnombo kaAdam ongazanga wona, uAdam wesibini uYesu waseNazareth. Icebo losindiso lingqengqe apho, kuba apha uqala uba ndinixelela inyaniso ethi uThixo ezulwini akahlali nabantu angafaniyo nabo. Kangangoba idabe liliwayo apha licebo losindiso kukuba sifane kunye noThixo, kangangoba namhla uThixo wamdala umntu wathi masenze umntu, zangathi masenze umntu nje, wathi masenze umntu ngokufana nathi, kuba uThixo akahlali kunye nomntu ongafaniyo naye. Kangangoba ndiyabasizela enkonzweni abantu abaphilela abafuna ukufana nabanye abantu, ibe kweli cala aba bantu bonke ufuna ufana nabo bakwistruggle, ewe bakumzanga nomzabalazo wokuba bafane kunye noThixo ngokwecebo losindiso. Kangangoba ndikholwa xa ndisithi endalweni umntu wenziwa wafana kunye noThixo, elusindisweni uYesu wenziwa wafana nabantu. Ngeli xesha uYesu enziwa ukuba afane nabantu enxiba inyama enesono, kutshayelwa amatyholo umntu anokusithela ngawo uba angasindiswa, kuba ngeli xesha kwenziwa yonke le nto kuYesu, uYesu ezokungena ahlale kunye nabantu. Uyive iBhayibhile imani ukuthi ulizwi waba yinyama, injongo kukugamula isono kwindlela ebheke ezulwini. Hlobo zam, ngoYesu indlela ebheke ezulwini iredi, ifuna nje qha abantu abavumayo ukuyahamba, kodwa ungayihambi wedwa, uyihambe noYesu. Ndihambe nawe Thixo wam njengo Enoch mandulo. Izulu libhizi lilungisa lonto, uYesu wenziwa wafana nabantu ukuze asigabule isono kwindlela ewe ebheka ebukumkanini bamazulu kwindlela ebheka ezulwini. Sihlonyelwa ke ewe xa kuqhawulwa umnombo. Ndikholelwa xa ndisithi kuwe ewe ukuze sifane kunye nezulu, eli gama lokufana lipasa kuphela xa umntu ezelwe. Sizelwe sesikho kwifemeli kaAdam, sifana naye ngento yonke, nangalaa mkhwa wokumosha siyafana kunye naye, sifana kunye naye. Ngoku ayikho enye indlela ekunokwenziwa ngayo kuba uthi ukuze ube neencindi zemfuluza kufuneka uzalwe apha, azifakwa nge-injection, kufuneka uzalwe phaa uphume nazo ewe uziphethe. Ngoku ingxaki umntu selezelwe, selezelwe kumnombo kaAdam ozawutshabalala, kwafuneka ngoku uYesu ehle azoba ngumntu. Wathekho waphinda wazalwa, uYesu wazikhethela ifemeli azawukhulela kuyo, wazikhethela into yokuba azokufela abantu. Ngeli xesha uYesu azikhethelayo uza uzokhulula abantu abakwingxaki abangazikhethelanga uba babe kuyo. Wakhetha indoda yanye uAdam. Ngoku uYesu uze apha uze kubantu abangazikhethelanga, Uthe kufika ngoku uYesu wafika kwa introducewa lento kuthiwa ewe si spiritual rebirth or to be born again uzalwe kwakhona ngokutsha uYesu wazikhethela iyo lonto nathi xa sikhetha ngoku ukuzalwa kwindlu kaAdam wesibini praise be to God siyazikhethela makabonga uThixo kaIsrayeli ewe ngalomhlinze kungaka ukuze sikwazi ukuphila ubomi basezulwini apha kukuba sihlonyelwe kumnombo kaYesu sifuze uAdam wesibini onguYesu ukuze ukwazi ba uphumelele umgomo wecebo losindiso abantu bakwazi ukuba banye kufuneka bazalwe ngokutsha ayenziwa lento akuthiwa masibe banye yima intlanganiso ze church board ewe zikhotha phantsi kofwa kule ndawo amacebisi counseling ziwa phantsi eyona nto inamandla kukuba umuntu ngamnye ukuzakwazi ukumanya ufuneka manyane kunye noYesu wase Nazareth kufuneka manyane kunye nomsindisi yolonto uYesu esebenzisa amazwi athi ukuze babe banye apha kuthi ukuze sikwazi ubabanye kukuba kuqala sibe banye kunye noThixo kukuba sibe banye kunye noYesu kukuba sibe banye kunye nomsindisi nathi bezawusenza ewe sibe banye sukwathuka xa ubona iyantlukwano kanye kulaa ndawo yobudlelwane xa ubona iyantlukwano into yobaqhonge kota amaKristu ayahlangana atya umthendeleko in between ayanywalazana sukothuka ewe ngumqondiso wokuba abakahlali kulo uza kwenza izinto zenzeke kuhle into yokokuba sithandazelane kulo mcimbi ngongoma ewe yesithathu ngongoma yokugqibela ebendinga singajijisana nayo kule mizuzu mibini ndishiyeke nayo kuphela ewe yingongoma ethi ukuze ihlabathi likholwe ukuba wena wandithuma zihlobo zam ezithandekayo ibandla likaThixo linomgomo omkhulu elijongene nawe umgomo wokufunwa kwecebo losindiso ukushunyayelwa kwendaba ezilungileyo ukulungiswa kwelizwe elitshabalalayo lilungele ukubuya kwesibini kukaYesu kholelwa xa ndisithi kuwe uYesu uthi ukuba mna ndithe ndaphakanyiswa ndakubatsalela kum onke apha sifumana ingongoma yokugqibela le ngongoma yokugqibela isibeka komnye umgangatho xa sijonge umcimbi wokumanyana lo mcimbi wokumanyana has nothing to do with our feelings with our goals ayinanto yakwenza nemvakalelo zethu ufuna ukungafuni kodwa nansi into kuthiwa lento awuyenzeli wena kodwa lento uyenzela ukunyusa igama likaYesu osindisayo now xa ungafuni ewe ukungena kulento kungelulanga ukungena kuyubunye iunity usilwa nayo ulwa necebo losindiso elingasoze loyiswe ngamanye amazwi you are fighting a losing battle xelo esiyifumanayo ithi ukuze bakholwe okokuba ubawo wandithuma ngamanye amazwi kucelwa ibandla okokuba maliveze liponakalise the last miracle ezawubambilizwe yimbono Yesu likholwe nguye umangaliso wokumanyana abantu besenyameni benentiyo ewe kugajaza ewe igazi elinengqumbo elinovukelo eli ewe elinemzondo kodwa iBhayibhile ithi ukuze bakhona ngamanye amazwi masizibeke ecaleni ezethu izinto masijonge kuphela kumcimbi wokuba obubunye ukuze sibe banye apha kufunwa umsebenzi kaYesu waseNazaretha luqanduva esijongene nalo olo njengepandla likaThixo ngelishwa siphila kwilizwe ewe kwixesha kwilizwe esikulo kwixesha ekuthwalele impucuko siphila kwixesha ewe lezinto ezihamba ngokukhawuleza siphila kwixesha labantu abanengqondo ekrelekrele but kungelishwa ukunichazela namhlanje into yokokuba ngoku kanye abantu sebekholwa kulula to major on minor things abantu babambelele kwizinto ezingenamsebenzi le into sibizelwe yona sithunywe yona nguThixo ibe yile kanye singayijongela ngantweni it's high time into yokuba kule ngongoma ethi ukuze ewe sibe banye siyazo kokuba sinomgomo omkhulu ngapha kwayo ewe ijonge ukuba ilizwe libone amandla sindisayo kaYesu ukwazi ukumanya aboni babe njongonye babe banye ewe bamanyane babheke phambili sihlobo zami ezithandekayo ewe xa sisonga ewe lintshumayelo yanamhlanje ndingathi apha endlini kwabo baphulaphuleyo sihlobo zami ezithandekayo ukuba ukhona apha phakathi kwenu othatha isigqibo sokokuba Nkosi ndizimisele okokuba ndisuke kule ndawo ndingamelanga uba kuyo ndihlale kuwe ukuze icebo lakho lifezeke ukuba ukhona uyakubonakala ngokuwevisha isandla sakhe masithobeni inhloko dali wezulu nomhlaba nolwandle nemithombo yamanzi siyabulela Nkosi ngesi simemo sokokuba sibe banye siyabulela Nkosi ngokusebenza kwifollows ebezichophelele program okoba makhe kujongwe umcimbi wokokuba sibe banye ngawethu amandla ngeke sikwazi ukufunqula ewe lo mcimbi ude wena Thixo ngenelele lungisa inhliziyo zethu la uthethwe ilizwi lakho singathixo wethu singadalwa ngokutsha sisikelele usomeleze ukuze Nkosi emva kwelizwi lakho sikwazi ukusabela yaye Nkosi sibe insikelelo kwabo basinqongileyo sisikelele sonke ngokuhlwa nje ezi zinto sisicela ngegama elinamandla likaYesu amen.